ngaze ngayithanda le ntombe. Ngicela ungitshele igama lakho, mina igama lami ngingu-Richard. Awe ma, yaze yayinhle le ntombe. Ngicela unginike inamba yakho, ngifuna ukukushayela ucingo. Awe ma, ngaze ngayithanda le ntombe. Ngicela ungitshele igama lakho, mina igama lami ngingu-Richard.
Hello princess, my name is Richard. Ngicela ukuthetha nawe 2-3-4 minutes. You so down to earth, mina ngiyagcwala ngawe. Ungishaya ngaphakathi, bheka ngifunga ukukhabazela. No money, no cars, no fancy clothes. Zokuningi okusenhliziyweni, it's love at first sight. I can feature you, I heard your angelic voice. The beauty, the melody, surely you can speak to my soul. We can take a walk down the park and sithukwazana, ngikutshele who I really am. I can look at you all day, nothing athathe isiginci ngemfuleni and sing you a song like.
Awe ma, ngaze ngayithanda le ntombe. Ngicela ungitshele igama lakho, mina igama lami ngingu-Richard. Awe ma, yaze yayinhle le ntombe. Ngicela unginike inamba yakho, ngifuna ukukushayela ucingo. Awe ma, ngaze ngayithanda le ntombe. Ngicela ungitshele igama lakho, mina igama lami ngingu-Richard.
Uphethe style sakho, you are one of a kind. All over bayakufuna but you never talk to them. The way you walk, mawudlula bayakubuka. Manje tshela mina, are you gonna give me your number?
You have a beautiful voice, ngijahe nokufona. Baby, nakusasa ngifuna ukubona. Bheka manje laba abanye banomona. Suke duze kwabi, hey, style yakho bazoyosha.
Waze wami
ngayithanda le ntombe. Ngicela ungitshele igama lakho, mina igama lami ngingu-Richard. Awe ma, yaze yayinhle le ntombe. Ngicela unginike inamba yakho, ngifuna ukukushayela ucingo. Awe ma, ngaze ngayithanda le ntombe. Ngicela ungitshele igama lakho, mina igama lami ngingu-Richard. Awe ma, yaze yayinhle le ntombe. Ngicela unginike inamba yakho, ngifuna ukukushayela ucingo.
Have a beautiful voice, ngijahe nokufona. Baby, nakusasa ngifuna ukukubona. Bheka manje laba abanye banomona. Suke duze kwabi, hairstyle yakho bazoyona.
You have a beautiful voice, ngijahe nokufona. Baby, nakusasa ngifuna ukukubona. Bheka manje laba abanye banomona. Suke duze kwabi, hairstyle yakho bazoyona.